tuko hapa na mabeshte wangu wote mpaka Masai. We are heading to camp Ndunda Falls. Umemiss. Kama ya hujalipa, umemiss. I'm telling you to enjoy. We shall enjoy.
Oh,